OKFM 101.7.
101.7 is the official. We are trying to say a war at the Chevia Edimedimu. A bon on son pepe. And now you have so many that also and crown. What you forbos me in Fiam Pinuni, a Dionu and nine. A Danny, if you had a beer, bo jay, your bo, na your jay. Of a radio, I was some more Kwame Nkrumah Tikese. I'm your money show president of the land. For a Bible, na yen king can when you go upon us some. Job ngumano etre enum yimo enwotwe eribepem edumie nu the book of Job chapter 5 verse 8 to 12 the book of Job chapter 5 verse 8 to 12 yentie onyankopon asem. Na mea anka me hwe nyankopon wa chiri kwan na me de masem nyina hyene nsa de oyɛ kɛse a eni hwe mu anwade nso a wontumi nkan de omasuo to asase soɔ na omansuo ba wura mu wɔde ahobrasefoɔ tena de kron na ɔma abobɔ odifoɔ so koy ye diem o sei eniti fuatri mupo na wonsa entumi anye adepa biara. Amen. Odofobi rawo na nida so asan enye ma edi tia no bibia wo ye bia last year eye basa. Nipa bi adwuma waye aye den wanya bi obi di obedi anopa yi kra ho den obi ani atutu ato ne nsam obi hunu ne wanye obi edebu a obisa ne ho se enti adwuma we ne nkrofo yi a wamu ye ye, ana mimi ye bia de medie kura menye. Ayi obi se wonko aduro so anopa yi a bia onam kwan so ko. Ayi obi se wonu ankase ko wonku no ho, won firi wiase kura. Sansan ni mo guase na afuom. Ebuhye o firi mu no, ye mfane nya bibia. Adie bia ni nsabe som bia na asai. Ni suo ani agrehuo ene si na tade. Woba se woba kan se me mehye unkun anopa ise. Na mea Job na kan wo. Anka me we nyankopon wa chiri kwan. Na me de masem nyina ma hyene nsa. Ah. What of all? Dear two one and yin yin. There be a obusa who send a min quadi and a day. If you trouble him, no co trouble him, woof ha, chessa, trouble where you can suffer forever. Then so, or say, Nan come here. Anka Merishin, young coupon with you quine. Na me de masem machine nsa. Idi enti na odi na samu hye nsa wose de oyɛ ade kɛse a enni hwe mu anwanwade nso a wantumi nkai no. Wano ɛna fa wasam hye nsa. Ɔno ɛna su kyerɛ no. Ɔno ɛna kan mɔbɔ hu ade a wopɛ sɛ ɛbɛ mu ɛkyerɛ no. De oyɛ ade kɛse a enni hwe mu. Anwa wadien soa won to me enkai. Wase, dia oma osio to asase soa, na oma insio be wure mu. Wase, odi anwobra sefwa tena diye kron, na oma abobo diye fwa koyi yediye mu. Oma abobo diye fwo, ensu koyi yediye mu. Ewadi ma un fri, ohiye mu, en koyi yediye mu. Ewadi ma un fri, yadiye mu, emra pomudi mu. Ewadi ma un fri, atiti mu, na umra bebiye hokro mu. Ewadi ma un fri mu. Ewadi nsha oma, ompeja mu. Ewadi nka mu, wama un fri abobo diye mu. Oma un fri suja diye mu. Oma un fri yao nu mu. Oma un fri yariye mu. Na wama un kwa, eni asumdiye, Jesus Christ diye mu. Ena mebo mpaye diye ma wo, kase amen. Na mia, anka mefi shenyanko po ya chiri kwa na me dima simi nina ma shenensa. Diyo ya deke siya eni wivi mu, anwa wadiye nsua wuntu minkany. Diyo ma wo siyo toa sase suwa, ni wo ma siyo be ure mu, o diya mbrase fotna diye krong, na oma abubo diye foso. Koyedim ewrade man koyedim omo wa home omo wa dum Jesus Christ dimu ene abompa ye fagidie kase amen ye kenkan efi the book of Job chapter 5 verse 8 to 12 onyame asemie kase amen.
Okay FM, okay. 101.7.